kuhle kwangeke sivume umuntu wabulala ingane yami ezokugcaluza la izenzisi singathi uza ubhlungu la izenzisi hayi hayi
mandini khumbuze ndoba uLindani bemthando Asisho ukuba bebengenazo ingxaki kodwa uLindani bemthanda uTumi uTumi bengunkosikazi wakhe emendini
hey unkosikazi unkosikazi washule ukuvala imlenze he unkosikazi washule ukuqeda inyaka nje kodwa eshadile emshadweni wakhe besingakho besibili
hayi
hayi lo luzwele encane nizolthola la khoshwani ngene ibtholi
akona lapha lawa khona lento abafuna ukuyibona lapha
oh
yena nizoyibona
ah
Nikamu sinizilile manje. Nisazile kancane. Nina. Nisazile kancane. Nizozenza ama chief mona. Ubekane wana ama chief mona. Mara nina. Nizongcenga. Nina.
Nizongcenga.
Hayibo.
Nizongcenga lihlo rumeyi.
Hayibo. Wenzani?
Wenzani? Nifuna ukwenzani?
I'm not going to be able to do it.
Sanibona labo mama.
Yeah.
I'm looking for Paulina and Dlomos.
Yeah.
Ngibambile lana. Ungibambile nala futhi mama. Usengathi ungangisayinela la. You've been saved.
Interdict. Kuthwa thina masingayi emncwabeni kaLindani. Bathi bazothatha ibhokisi lakaLindani from emetshori balise kanje Dikana. Kodwa thina singafiki laphaya.
Hayi bo.
Kanjani nje? Hayi mikholo le. Yazi imkholo.
Hayi bo.
Hayi ikho nje.
Hayi bo.